Yes, my people. Ninapocheki sasa hivi naelekea mjini, niko naingia Kisumu town eh. I'm riding my bike over Kisumu town. Mambo yako fresh bana. Haya basi, acha ni cut sharp kidogo. This is Kisumu town.